A thousand people cheering in a stadium. For men who kick the balls and score the goals. But that is not for me. The only game I want to see is love. I know it is the sweetest game. I know love is the sweetest game. I'm not the kind to be seen at the roulette wheel. But when it comes to loving, you can bet I'm for real. So when your chips are down, your luck may always turn around for love. I know it is the sweetest game. I know love is the sweetest game. Da 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 the matador, and some of them are rooting for the bull. Ah, but when blood starts to pour, the only thing we're dying for is love. I know it is the sweetest game. I know love is the sweetest game. Da 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 da